Guys, it's Plankster Africa TV. Consider subscribing, like, share and comment. Subscribe, at least watono. Ndo unajituma sasa. Ndo unajituma na nitajituma niwaletee vitu moto kabisa. Subscribe. Yeah.